These came back from a search.
Yes,
Vincent, Muganda wo yajja kusibula. Yajja kusibula ku mazzi. Muganda wo yajja kusibula.
Ninakatini. Police start. Yes, come on.